mu no nya osase no isu a wo ye nensu ampase wi o nyame nyame titi bre mu ne nensu nyame su sisanta wasem sase na mu jemu awrade wo ne ye nenam sase na mu sum so awrade Niyama nyina wuye chese rade woni ye wuho Ya dawasi Enansu ya dawasi Se wuda su kuryansa Dine ni unyamu kan Amen
Who say we are Nyamiampa?
You see what it is bring no no. We Israel for ne Mizrim for no. And ne wo gusu awo ye ne ne die po a chance so. Udasu yo nyame. Udasu yo nyame. Why your but tank say ye die ho atre wo na ye mpanhwe de biara do.
Yeah.